Mngani wami ekhaya, ngiyabonga futhi ukuthi uphinde usijoyine. Isifundo lesi okwamanje nje. Isifundo sethu sokugcina esizosenza ngokususa. Ukususa. Ukususa ngamanje ngoba nje sesikwazi ukususa, sisazohlangana nakho uma ngabe siqhubeka senza izibalo. Kodwa ukuthi ngikufundise izindlela zokususa, ngiyagcina ke manje. Ngalesi sifundo kodwa futhi lesifundo sesizokususa namhlanje asizoba ngokususa kuphela sizoba futhi nangokuhlanga ukuhlanganisa mngani so lana is subtraction kanye ne addition mngani sizophinde futhi mngani ulontuzane sizophinde futhi sihlangane nokususa sizohlangana nokususa efundweni njenga nokuthi ama spider diagram mngani sizophinde futhi sihlangane nokususa kwezinye futhi izinto eziningi kodwa okwamanje isifundo lesokugcina sokususa emva kwalokho mngani ngifuna sibe sesifunda ngo times kanye no division mngani ukuze ukhumbule kahle ukususa is subtraction kanti ukuhlanganisa kona i-addition. Lezo khuluma ngayo kwesinye isikhathi mngani nike nifunde ngayo kuthiwe ama-place. Ama-placeholder mngani. Ama-placeholder. Ngaze ngadideka la. Ngeke mngani. Sengidideke kakhulu. Kumele ngisuse ngoba phela manje ngeke uze ubone kahle. Ama-placeholder mngani. Uma placeholder izinto mngane ebamba isikhalo. Iplace indawo isikhalo. Iholder into ebambayo. Ama placeholder mngane siwajwayele mengabe sikhuluma ngeyilwane ngeyibalo njenganokuthi sibe no 3 plus u placeholder wethu mngane. Isikhalo es empty kwenza u 7. Lapha ke mngane basuke befuna ubale ubone ukuthi u 3 simhlanganisa na yipi number ukuze kuphume u 7 mngani. Wena ke mngani ke into ongayazi ukuthi uzofinyelela kanjani lapha yana. Ungenza kanje namngani, ungenza kanje. Ungathatha ogonondo bakho ba u 3. Uthi ba u 3 lapha. Uhlanganise no 1, ubale 1 2 3 4. 4 akakafiki 7. Uhlanganise futhi nomunye ugonondo. Uthi 1 2 3 4 5. 5 akakafiki 7. Ufake futhi nomunye. Uthi 1 2 3 4 5 6 ungafika 7. Phinde futhi ufake omunye uthi 1 2 3 4 5 6 7. Usuyazi ke manje ukuthi usunogonondo bakho bawo 7. Uyazi ukuthi kade uqale waba nogonondo bawo 3 ngaleyo ndlela mengabe usubeka ngala iceleni. Uyazi ukuthi of gonondo bawo 4 obahlanganisile. Yabona mngani mewunakile kahle hle sifike sathi 3. Sahlanganisa no 1, no 1, no 1. Gcineni futhi saphinde futhi sasusa labo gonondo bawo 3 sabeceleni. Sabeka bawo 4 ngala. Mawunake kahle mngani uzobona ukuthi lento esiyenzayo icishe ifane nokuthi senze ukususa. Kodwa ngoba uphawu lwethu bekuwu-plus nje mngani. Belu bekuwukuhlanganisa nje. Pho indaba thina senza into engazwisi siyasusa. Ingakho ke mngani njengoba ngitshelela ukuthi mengabe singahlanganisa into sisuke siyisusa. Bama opposite. Yebona mngani lezo zinto ingakho mengabe unesibalo esikhuluma kanje kuyenza ukuba ukuthi uzuthwala ianswer yakho kumele usebenzise minus mengabe unesibalo esino minus kenze ukuthi uzuthwala ianswer yakho kumele usebenzise u plus ngizosusa ke manje la mngani ngizosusa la ebese ngisenza amanye ama examples mngani la sizoba khona nama placeholder ebese wena mngani uyafunda ukuthi uzokwenza njani mase uhlangana nama placeholder inini la uzosebenza khona plus inini la uzosebenza khona u minus mngani inini la uzosebenza khona lokhu okubhalwe phansi okay akakasi kahlona ngathi uzobona izinto engiyibhalayo mngani so kuyibalo lezi zethu kade sizenza all along besihlale sino 3 na sibe no 7 bese siba nalesi sikhala singashuthi bese siba ni number ne number bese siba ni placeholder yethu la. I placeholder futhi kwesinye isikhathi ungabhala u power lethu lo mbuzo i question mark yethu. Manje ke mngani ke yo what bonile spala thing isibalela ukuthi i answer bebesinikezile yona u equal to bebesinikezile ukuthi ba number landline. Ile number lani kade ingekho. Uyabona mngani? So mngani ngifuna ukucacisa ukuthi mengabe une number zakho ku 7-5. Ebese into abayifunayo i block lakho lila lisemva kwa equal to. Mengabe ku plus uya plus. Mengabe ku minus uya minus. Ayikho iansa ya angeke uzuthwelela ku minus usufaka no plus. Uyabona le nto mngani? La u 3 plus 7 kuba u 10, u 7 minus 5 kuba u 2. Kodwa mngani. Once waba no 3 minus into ongayazi kwenza u 2. Noma waba no 7 plus inamba ongayazi kwenza u 12. Mase seku kanjena ke mngani. Mase seku kanje. Uzobusukwazi ke mngani ukuthi ukuze ubale ufike kwimpendulo zakho mngani. Kulesi sibalo uzosebenzisa u plus kanti kulesi sona uzosebenzisa u minus. Umbuzo wakho ukuthi kanjani? So mngani into ngeke mngani ngi wrong mngani yabona ke mngani izibalo kwesimskhathi noma ungazazi kangakanani kubuye kube khama nje ukuthi uyadideka mngani ngani wami lana isibalo sakho uzoqhubeka u minus kulesi siphezulu ngeke sisebenze ngoba nasi uqhubeka u minus into ozoyenza kodwa awuzothi 3 minus le number la uzothi 3 minus le number ngale. So, uzothi nogonona about 3, ususe u 2, usale u 1. Lo 1 wakho iyona answer ngena la mngani. Ngapha ke khona mngani, uno 7 hlanisa nenye number kuphuma u 12. Ukuze wazi mngani ukuthi la i-answer yakho ubani, uzofuna ukuthatha inamba yakho enkulu. Ususe le number yakho encane, khona uzothola i-answer yakho yala. Okushuthi uzofuna ke ubeke konondo bakho abawuthathu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 okonondo bethu laba mngani abangu 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ku 12 wethu sisusa okonondo abawu 7 mngani 2 4 6 7 mngani kusala okonondo abawu 1 2 3 4 5. So the answer yethu mngani kuba u 5. So ukuze sifike le answer yethu bekufanele ngenye indlela kona kufanele ukuthi sifike sathatha u 7 samhlanganisa nogonondo saye safika ku 12 1 2 3 4 5 bese sabuye sabaluthi bangakulabo gonondo sibafakile ukuze le number ifike ku 12. Yabona mngani? So ngeyibalo mngani ziningi nezinye futhi izindlela zokwenza le nto esiyenzayo njengamanje. Kodwa into wena ibalulekile njengamanje ukuthi wazi ukuthi esinye kwesinye isikhathi isibalo njengalesi uzosebenzisa u-minus ukuze usibale. And isibalo esinye ngalesi khona la bekufuna ususe khona le number la ngoba awuyazi le number la ugcina ususa le number ela engaphandle mngani. Ukushuthi ngamanye amazwi angosuse lo sign wethu la ongu-plus ngoba nakhona kuqhubeka kube u-minus mngani. Okay, mngani wami sengiphinde ngakubalela amanye ke ezinye futhi izibonelo ongazenza lapha ekhaya. Mngani lana kukhona isibonelo sami esisodwa esitricky. Mengabe sithi into itricky sisho ukuthi ungacabanga ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukusenza kodwa mhlawumbe uthole ukuthi kunzima kancane ukuthi usenze. Kodwa kona into ongakwazi ukuthi uyenze mngani. Uma uhlala phansi ucabange kahle hle mngani. Mngani wami, pause ke futhi i-video. Uzama ukwenza lezi zibalo uthole ukuthi impendulo engena lana obani ama-answer. Emva kwalokho ngizobe senginikeza ama-answer ukuthi angobani. Mase ngiyachaza futhi ukuthi nalesi sibalo lesengisi si tricky ufika kanjani kwi answer yakho bese sobe sesiqeda ke iviki yethu namhlanje. Okay ke mngani, nanka ke ama answer ethu. Okay, so i-answer yethu yokuqala u-7 mngani besilula lezi. I-answer yethu yesibili u-80, anti yethu yesithathu u-11. Nasi ke mngani isibalo sethu ebesinzima. Phambi sisichaze ukuthi kanjani bese la answer yethu yokugcina u-2. Kulesi ke mngani isibalo ngithi yabo minus lo. Ngeke ngakhuluma nawe mngani ngathi kulesi sinye isibalo la mengabe kade ku minus kubeka kubo minus ngithi kodwa la kulesi sibalo lesiyana beku minus kodwa into singayazi ibilandela u minus kodwa mngani mengabe into ongayazi ingaphambi kwa minus yilapho ke mngani othatha khona usebenzise u plus usuku su plus aziphi inamba mngani usuku su plus lezi inamba lezi endile khona ngala ukuze uthole le answer lena mngani ngoba 7 masifaka u 4 kuona 7 yakhumela ngithi mngabe sihlanganisa 7 mino 4 8 9 10 11 yona answer yethu ke le mngani wami ngiyabonga kakhulu ukuthi phinde futhi ubuke enye ivideo la sifunda khona uqhubeke futhi mngani ufunde kahle ube ready uphephe phephe lasekhaya nomndeni wakho khona uzokhula mngani ukwazi ukuthi ubale izibalo zakho kahle. Bye-bye.